Ọkwa onye amụma gị nke a na-akpọ prọfet Moses Oyebuchi Oko, onye isi nchụàjà na Beautiful God Ministry International, Ọjọ, Igbede, Lagos. Mmemme anyị na-eme taa bụ iji gwa gị sị gị na n'ihe Chukwu dere n'odego okwu ya, ka anyị jee na akwụkwọ nsọ, na akwụkwọ John. John 19:22, ka anyị jenu. The pirate answered, "What I have written, I have written." Iji gosi gị tata na Chineke na-agwa gị sị na ihe ọbụla ya edere na ya edege ya. Wa Chineke, amamihe o deere gị. Amamihe o deere gị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Kedu ihe bụ akara aka gị? Kedu ihe Chineke deere gị? Ikpegokwa ekpere iji chọpụta ihe bụ akara aka gị, iji chọpụta ihe edeere gị, ka ị hapụ ịta afụfụ echi, ka ị hapụ ibe ịmakwa amakwara, ka ị hapụ ịnọ n'elu ụwa na-ajụ ụwa ọ bụkwa ụwa ka anọ. Mmadụ ga-agbagharị ka o mee ka ọnọdụ hapụ ịdị mma, mana ihe ọbụla Chineke dere ka o deeme. Ihe Chineke na-edere gị tata, nwa Chineke, ka e ka isi gba mgba mbọ n'ime ya, ka ya bụ ihe a pụta ife. Chineke deere mụ, mụ abụ onye amụma a, dee na mụ ga-abụ onye amụma na-azọpụta ụwa niile. Anọ ya ihe ka m, ọ bụ ya bụ ihe m na-eme oge dị ugbu a. Anọ bụkwa na ya ka Chineke m ji ekpekwa ekpe, ka Chineke nọkwa n'ime ya wee gọzie m. Ọ bụrụ na ị maghị ihe bụ akara aka gị na ụgbọ nke gị, moto gị akụkwa na njina, ị ga na-agagharị na-agagharị ebe niile, iche na ọ bụ mmadụ na-egbu gị, ha mara na ọ bụ gị ji onwe gị. Ihe bụ akara aka gị taa, nwa Chineke, jee jụọ ese ya, jee jekwa onye amụma, ka i jee jụọ ese ka a mara ihe na-eme na ọ bụ gị ji onwe gị na ọ bụ mmadụ ji gị. Chineke sị na ị ga-abụ, chi gị sị na ọ bụ na ihe ị ga-abụ bụ nke a, na ị ga-abụ onye na-azụ ahịa, onye na-atụ ahịa, gị mechaa gosi na na ị ga-emewe nke a maka na onye nke a na-eme. A sokwa na mmadụ maka na ọ na-eme. Ụfọdụ tata na-eme biznes maka na nwanne ya nwoke na-eme biznes. Jee jụọ ihe Chineke dere na ị ga-abụ, and ihe Chineke sị na ị ga-abụ, ị ga-agbakwa mbọ ka ọ maa na uche Chineke a ga-emezu. Ị ga-agba mbọ kpesie ekpere ike. Mesie ekpere ike ka o wee dịrị gị na mma. Genesis 22 from verse 17. Ọ sị n'oge nke ngọzi na ya ga-agọzi gị, n'oge nke amara na ya ga-emere gị amara, oge ngọzi ga-erukwa anọ, Nwachukwu, mana amara ọ gaghị ebido ozugbo gaba n'iru. Ọ ga-ata afụfụ obere bifu iwee bido gaba n'iru. Onye ọbụla ịnọgide onye nọ n'elu ụwa na-anata ha afụfụ bụ ihe ọkpataba ego, ọ naghị ama uru ego bara. Ị ga-aga n'iru, mana ama na ị ga-enwe akụkọ ka gị na ije si wee jee, ka isi wee gaa n'iru, ka isi wee, maka na akara aka gị achake, maka na ugo gbuzuo ome gịnị ọchake. Ọ bụrụ na Chukwu dere gị na ị ga-agba moto 10, ị ga-agba ya. Chineke dere gị na ị ga-abụ mekanik, nọrọ na mekanik ahụ, and nọrọ ebe a kpewere Chineke, were onwe gị tụkwasị Chineke na ọ ga-adị mma. Chineke sị na ọ bụ ahịa ka ị ga-azụ, nọrọ n'ahịa ahụ. Chineke sị na ị ga-arụrụ Jizọs ọrụ, nọrọ n'ịrụ Jizọs ọrụ ahụ. Adị na ị na-arụ Jizọs ọrụ, ma na onye ọbụla na-arụrụ Jizọs, na Jizọs na-arụkwa n'ubi nke ya. Ị na-akọ n'ubi nke Jizọs, Jizọs a na-akọ n'ubi nke gị, iji gosi gị na akara aka na onwe home feature. O nwee ike Chineke asị na n'ihe ị ga na-akwa abụbaro, na ọ bụ moto ka ị ya na-aya, n'ihe abụ nke a, ị ga-ajụ kedu ihe bụ akara aka m. Nọsie n'ime ya ike, nọsie n'ibe ahụ na Chineke dịrị gị ike, mara akara aka gị tata, nọrọ n'ime ya, ọ ga-adịrị gị na mma. Ya dịrị gị mfe, ya dịrị gị mma. Ihe Chineke ya ga-okwukwa ị ga-eji wee nọrọ na akara aka gị ahụ, maka na akara aka ewere mficha. Ihe chi dere odewo ya, ihe o dere ga-eme. Ihe chi kwuru okwuo ya, ihe o kwuru ga-eme. Ihe chi kwuru okwuo ya, ihe o kwuru ga-eme. Ihe chi dere odewo ya, ihe o dere ga-eme. Ọ kwuo ya amụma gị, Prophet Moses Oyebuchi Oko, onye isi nchụàjà na Beautiful God Ministry International, Ọjọ, Igbede, Ụmụ Chineke. amakanago good. Sora karaka gi. Ki hapa eba last. Ina no ya noga. Oga adrigi na mma. Bye bye. Kamne kubyo kunisiga. Yemi dote wama. Yemi dote wama. Yemi dote wama. Makane nigwe. Enigwe. Enigwe mepeko. And gosu emepe. Ore takawago. Mwayare takawa. Mirin gosi bidoso sawa. Mirin gosi bidoso sawa. Mirin gosi. Mirin werowe. Mirin uti. Mirin werowe. Mwa. Werowe. Go out to go. We don't wake. No, we don't wake. Now have Jesus. 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 Now have Jesus Christ.
Sinemi begenti, umu gajaruna. Sinemi begenti, ndi poro kwa gajaruna. They are caught upon you.
Hey.
All the next privilege.
Yeah.
All the people in the prison.
Oh.
All the people in the labor room.
Hey.
All the people that work around you, you the transporters.
Hey.
Oh, the hospitals. Oh. They are calling upon you. The widows.
Hey.
They are calling upon you.
Yes, Lord.
Those people that is in the prison yard.
Yeah.
They are calling upon you.